Mighty Perfect Exclusive.
Sose tokusura, yakanyaka chakonzera, chukucha chitanzi chinotura.